Njengamanje sizobheka uquestion 2 ka paper 2 November 2022. Kuquestion 2 unikwe ini? Kune table lapha question 2. Bathi A to F in the table below represents 6 organic compounds. Organic compounds. Istructure esokuqala uyasibona uA lo, uB lo ya, uC lo. Lezi zinye ke ngisazoyidoba ke. Bengenzela ispace la ngoba kusafanele ngithi ukubila emuva, ngithi ukukhumbuza kancane. Le part ke noma le question lena ithinta upart number 2 we physical sciences. Koni physics bese kuzoba khona ini ichemistry. Njengamanje ke sikuyi chemistry. Kufanele ukwazi ukuthi uyikhumbuleke lezi zinto lezo sokuyifundisiwa. Asiqale ngawo ke ini i-organic chemistry. Kwa organic chemistry kusokwenziwani kahle kahle. Kwi organic chemistry sisuke sitadisha ama molecules anjani a organic. Yenjani nje organic? Yenjani compound or i molecule e organic? I molecule noma i compound ye organic ile compound lena phakathi kuyona kufanele kutholakale o carbon kutholakale u hydrogen sengingatholakala ke amanye ama atoms noma ama elements angiphindi futhi ukuze sithi compound noma i molecule i organic kufanele sithole ibani phakathi kuyona u carbon no hydrogen kufanele ukuthi u carbon no hydrogen babe khona hayi ukuthi u carbon ahambe yedwa cha u carbon no hydrogen isingaba khona ke nenye ini i atom noma i element akangikwenza lesibonelo so njengamanje ngichaza ini ngichaza i organic molecule ngizodweba ke la ngoba manje nje ngisayichazela angithi ngithe organic molecule kuzibe yi organic molecule kudinga ukuthi benobani u carbon no hydrogen isingaba khona enye i atom ake sibuke nje la sphinde sibuka lo bese soba omunye u CO HCl H2O into engifuna siyenzeke njengamanje le lana sino CH4 ngidwebe lesi structure esiveza ama bonds kanti lana ngivele ngadweba nje i molecular formula angisitshengisanga angatshengisanga ama bonds akhona kuse O2 ku CO ku HCl ku H2O angikwenzanga lokho lana ke ngikwenzile buka angithi ukuze into sithi njani sithi i organic kufanele ibe nobani kufanele ibe no carbon phakathi no hydrogen kanye nenye atom ngisho ukuthi nayo ikhenye atom as long as kukhona u carbon no hydrogen leyo nto i organic mayingekho carbon hayi ayikho organic leyo nto leyo buka asiclassify ke lezi zinto lezi njengokuthi zi organic noma aziko organic asiqalele la siyabuka nalo ukuthi le molecule le yakhiwe bani yakhiwe u carbon oyedwa no hydrogen abangaki aba u4 nangu carbon siyambona nangu hydrogen unjani ukhona therefore lo unjani u organic this is an organic molecule uyabona asibuke la sino carbon u hydrogen no Br ithini ukuze kube yi organic molecule sidinga ukuthi kube nobani no carbon no hydrogen isingaba khona enye ini i atom ngaba u Br kungaba u OH kungaba u N kungaba yabo nje lezi zinto ezithola ku periodic table lama atoms noma lama elements othola ku periodic table as long as kukhona u carbon no hydrogen lo njani i organic shut nalo uyini wi organic molecule uyabona asizilapha ke carbon dioxide ah nangu carbon siyambona ngithi nangu oxygen kodwa ke manje konke singayiboni bani u hydrogen ukhona u carbon angathi ukuze kube organic molecule fanele kube khona bani u carbon ukhona u carbon kodwa u hydrogen njani awukho
Therefore, lo akasiyona ini
i-organic molecule.
Uyabona? Nalo futhi ngeke kasabe yini
i-organic molecule ngoba unobani? Uno carbon no oxygen. U-hydrogen unjani? Akekho.
Bese sizala. Lona u-HCl, u-hydrochloric acid. Akusena ku-carbon lo. Mawuzobheka i-periodic table uzobona ukuthi u-Cl lo noma sithi chlorine. U-hydrogen ukhona, akusiyena u-carbon lo, u-Cl lo. Therefore, akasiyona ini? I-organic molecule. H2O, lento esiyiphuzayo amanzi. Noma lento esiwasha ngayo. Uyabona? Amanzi ke la molecule le yamanzi le. H2O, no-hydrogen o2, no-oxygen onjani? Owodwa. U-hydrogen ukhona. U-carbon onjani? Akekho. Ngaleyo ndlela akusiyona ini i-organic molecule. Okushuthi thina kwi-organic chemistry sisuke sibuka ini sitadisha lama molecules anobani u-carbon no-hydrogen kanye nenye atom njengalana nje. Uyabona? Laba sibabiza ngokuthi yini ama inorganic molecules. Angilibhali le ligama le inorganic molecule. Uma bethi inorganic chemistry sisuke sibheka lezi zinto lezi ezinengane ezingenayo bani u-carbon. Laba ke bayi exception kwi inorganic chemistry ngoba abangeni la ngoba banjani abanawo hydrogen. Uyabona? Ngiyazilanga lapho. Asibuye ke manje kuma organic molecules. Sasibuka ukuthi ahluke kanjani ke ama organic molecules. Ama organic molecules. Njoba sengishilo. Ngathi kufanele abe no carbon no hydrogen angaba khona amanye ama atoms. Buka. Khona lama organic molecules. Ano carbon no hydrogen kuphela. Yangizwa? Ano bani? Ano cap akhiwe. U carbon no hydrogen kuphela. Uyabona nje le? Khona u hydrogen no carbon kuphela. Ayikho enye atom ekhona. Lawo ke anjalo siwabiza ngani ngama hydrocarbons. Hydrocarbons lawa nawo useyiwona ini ama organic molecule kodwa lawa sikwazi ukumbiza nge hydrocarbon even though ekhona u carbon bekhona no hydrogen kodwa kunalo ya BR kwi organic molecule kodwa unjani uno BR u bromine lapha therefore akasiyona hydrocarbon kodwa iyona ini i organic molecule ukuhloka uqala lokho bese kuzoba khona ke ukuhluka ke esibhekayo kakhulu esikudadishayo ahluke kanjani ama organic molecules ke manje sesibonile sikhona ngama hydrocarbons khona ngasiwona ama hydrocarbons ahluke ngalento esibiza ngani nge-functional group. Ahluke ngani nge-functional group. Yini functional group? I-functional group uke is a bond atom or group of atoms that give a molecule its chemical properties. Iqonda ukuthini lento le? Ithi i-functional group kwamanye ama organic molecules siyathola iyini iyibond. Kwamanye kusongesiyona ibond, kusokuyini kuyi-atom. Kwamanye kusongesiyona atom, kusokuyini i-group of atoms. Le bond noma i-atom noma i-group of atoms yenza njani? Inika le molecule ini ama chemical properties. Noma ama properties akhona. Mengikhuluma ngama properties akhona
ngiqonde o boiling point. Yini boiling point? I boiling point ile temperature le la khona leyo molecule yakho iboiler khona ishintsha kube liquid iba yini i gas. I molecular formula, i molar mass. Umbala wayo leyo nto leyo njengoba ikhona leyo molecule. For example amanzi. Uyabona nje amanzi H2O. Kune functional group yakho ra ngizongisazochaza ukuthi kanjani. Amanzi njengoba ngamanzi ahlukile kuno paraffin. Kodwa uma ukubuka lezi zinto zo2 kunesigubu sika paraffin la, kunesigubu samanzi la, umbala wakho uyafana zonke ezikhala lesa. Uma ungazi ungafika nje wena uvule sodwa uthi uyaphuza nthuphuza paraffin. Ukuze kube uparaffin kunento ekhona kuparaffin eyenza ukuthi kube uparaffin. Leyo nto siyibiza ngani? Ngefunctional group. Ukuze amanzi aphuzeke kune functional group ekhona eyenza ukuthi into ibe yini? Amanzi. Lwa H2O ube yini? Amanzi. Ngizokwenzela ke izibonelo. Ake singene kuyibonelo ke zama functional group. Ngithe i-functional group yayithola ini? I-bond kwenye i-molecule, i-atom kwenye, kwi group of atoms kwenye. Khona le group le ebizwa ngama alkenes. Kuma alkenes endisitholayo ukuthi phakathi kwama carbon atoms kunani kunama single bonds. Phakathi kwama carbons kunani kune single bond. Okusho ukuthi kuma alkenes i functional group yakho na yini yi single bond between i carbon ne carbon. Ungabuki le phakathi ka carbon no hydrogen, cha ungabuki le, buka yipi phakathi ka carbon no carbon na single bonds. Single bond phakathi ka carbon no carbon na single bond, uyabona. Okusho ukuthi kuma alkenes i functional group yakho na yini i single bond. Kodwa kuma alkenes buka lapha ama carbons awu 3 la nalapha u 3 ake sibale u hydrogen 3 6 8 3 6 bow 6 lapha obani o hydrogens. Okay, buka lapha phakathi kwalo carbon nalo carbon khona ini i bond, kodwa njani e double, i double bond leya la yini a single bond. Ngiqonda ukuthini? Ayikhumbula definition ye functional group ngithe yini? A functional group is a bond, an atom, or a group of atoms that give a molecule its chemical properties. Okuthi kuma alkenes siyathola ukuthi functional group yakho yini? I bond. I bond kanjani? A single bond. Kuma alkenes siyathola ukuthi khona i functional group yakho yini? I bond. I bond kanjani? A double bond. Bese kuzokuba khona igroup yesithathu. Le group yesithathu siyibiza ngani? Ngama alkynes. Ngizawusula ke la. Noma nje ake ngisule lapho ukuze space suit ukuthi sixaxa. Ngoba angisule khona la ya. Uma didekike. Ake sino number 1 la, number 2, number 3 singizombhala lapha ngendle. Number 3 sinalento sibiza ngani? Ngama alkynes. Ngizachaza indaba ye functional group njalo. Ngithe ama organic molecules ahluke ngani? Ahluke nge functional group. Khona othola ukuthi ama bonds. Khona lapho othola khona i atom, i group of atoms. Buka lapha.
uyabona nakuma alkynes i functional group yakho ibizwa ngani ngi triple bond nakona la kuse uhlobo lolulwani lwama organic molecules lawa nje siwabheka kwamanje lawa wabizwa ngani ngama hydrocarbons ama hydrocarbons ahlukene kathathu khona ngama alkanes khona ngama alkenes khona ngama alkynes ama alkanes ilokuzana i functional group yakho yini i single bond between ama carbon atoms not between carbons and hydrogens kuma alkenes i functional group yakho yini i double bond between ama carbon atoms okwamanje so dealer nama molecules noma nama organic molecules la khona i double bond izoba yodwa kuyenzeka abe more than one uthola ukuthi si structure kodwa kune double bond lapha ku somewhere else okwamanye sinje so assume ukuthi njani iba yodwa yini i double bond lapha nakhona futhi ku triple bond ungayithola triple bond if si structure uthola ukuthi mhlambe kunama triple bond awu 2 noma 3 buka i functional group la yini ye triple bond ma alkynes lokhu nalokhu nalokhu mesi classify sithini ama hydrocarbons ayini angama organic molecules uyabona ke lezi zinto lezi nje njengoba so alkynes alkynes hey ngiyazi ukuthi ubona amagama wena hey le nto lena iqhamuka kuphi ivela kuphi yakuphi usiyayibuza uyabona le nto le uke wayibona ayini ukuthi ukuyayibona mhlawumbe ikhona kini kanjani na njengoba kuthula alkane khona le hawu ayini ukuthi khona kini nawu naye sengakhumbula nawu naye buka he angithi kunale gas leyo kuphela i gas yokupheka leta kahle kahle khona le kuthwena umethane abokuzwa iphunga la khona nansi into uma kunesibaya kini ukuthi kuzobanzinyana kodwa ke abokuthatha ubulongwe yabo lezi zinto ekhishwa inkomo ngemumva ubulongwe yabo bathini cow dung uthathe yona manje sithanda ukubona ukuyinuke bese uyoqhathanisa lelo phunga nephunga legesu kulizo uma ivula igesu uyibasa ayefani lawo maphunga lawo nawe ke phela uyabona nawe uma ukhipha igesu ngemumva abokuzwe lelo phunga lelo bese uqhathanisa nani nale gesu leyo kuphela kunomethane iy'nkomo iy'mbuzi ziyawukhipha ini igesu okuthiwa umethane nawe njengathi nje sonke siyawukhipha umethane ungangibuzeki ukuthi ngangezwa kanjani ukuthi kuyefana hayi ungangibuzi ama-alkanes uma sikhuluma ama-alkanes sisikhuluma ngala ma-gases lawo njani okupheka iningi lawo uyabona ama-alkanes nawo ayifane wodwa khona amade khona amafishane yabona nama-alkanes khona amade khona amafishane kodwa uma ngibuyela la kuma-alkanes ke ngichaze kabanzi igesi yokupheka khona igesi othi uma uyi-hardware uthole into encane nje kanje ibhalwe butane igesi leyo abanye bayisebenzisa kuma-blowtorch uyabona i-alkane leyo uma kuthiwa ibuka indaba khona lo oyela ongahluzi umnyama yabona umnyama uyi-alkane lo oyela loyo kodwa ke manje umehluko ukuthi uyile alkane enjani enama-carbons amaningi mhlawumbe awu-30 awu-40 awu-50 kuyadepend kodwa kunjani la manje lo mnyama impela uyini uyi-alkane enye i-example yani leyo yama-alkanes okusho ukuthi uma ngikhuluma nge-alkane ungabi kuhlulesa ungazi nokuthi ngikhuluma ngani ngikhuluma ngegesi yokupheka amanye ama-alkanes lawa amafishane amancane kodwa ngizongena kuma-alkanes kakhulu uyabona ama-alkanes ngiyakhuluma ngo-petrol ama-alkanes kahle kahle ingxube evama yama-alkanes nama-alkanes ngicabanga ukuthi ukuzwe e-US bekhuluma ngokuthi u-octane bekhuluma ngo-octane noma ugasoline kodwa ake silokuze u-octane sikhulume ngo-octane u-octane oct means 8 now uma bethi octane usho ukuthi u-petrol kahle kahle wakhiwe ilama alkenes noma ama alkanes anama carbons are not more than 8 shuthi from 8 kuya phansi lezo zinto zonke mese zihlangene zakha le liquid le esithini upetrol noma ugasoline ngokwasemelika mese khuluma nje ama alkenes no diesel bangena la diesel bangena la so uma ngikhuluma ama alkenes ngikhuluma ngezinto ezikanjalo diesel petrol wolo ungahluziwe nohluziwe uyangena la igesi yokupheka ziyangena la ungabe usuba kuhlulesile nama alkynes futhi nawo kanjalo uyabona izinto lezi sibhekana nazo imihla namalanga kodwa manje bese sifunda thina ibizwa ngani ngama alkynes uyabona angidluleke lapho asikaqedika angithi ngithe yahluke ngani amalokhuzana ama organic molecules ahluke nge-functional group hayi kuphela ngisazokutshela futhi omunye umehluko Ake sibuke nami kunumber 4. Ngithela i functional group yini i bond eyi single bond, i bond eyi double bond, i bond eyi triple bond. Njengamanje ke sengifuna sibheke lento ebizwa ngani ngama haloalkanes. Wona ke akanjani? Okay, buka lapha. La sino BR. UBR lo ngithathe ngenze isibonelo ngayo. Uyabona i-functional group yala. Lilo BR. Loya BR loyana. Kona yabo i-product table mawuthi ayikhumbuli. Kuna ma groups angathi kuna group 1 2 3 kuzogcina group 8. Main group elements. Group 1 up to group 8. Khona le group lebizwa number 7. Ku group number 7, khona lento esibiza ngani ngama halogens. Ama halogens ano fluorine, chlorine, bromine, iodine, ngezansi kube khona acetine. Kodwa sodila nalawo 4 kakhulu. Chlorine, bromine, fluorine, kanye no iodine. Uma kukhona bromine, u chlorine, u fluorine noma iodine lapha, lento sibiza ngani nge haloalkane. Halo buka buka yakhiwe yini? Buka leli gama leli. Halo halogens from halogens. Alkanes book. Ama alkanes angathi one hydrogen no carbon ama single bonds. Buka ke le part le. Yabo le part le. Bo carbon no hydrogen ama single bonds. Bese kuzoba nje ni halogen ayoda lapha. Halogens. Halo alkanes ukuthi sihlanganisa ini? Ama halogens a group number 7 nani ne alkane bese kwakheka ini i halo alkanes. Uyabona? Lana ke functional group yakho la sithola ini i atom. Uyabona? Ngiyadlula lapha. Ake ngizele manje ku number 5. Lapho ke sinani? Ake ngithathe ama alcohols. Buka. Yabona ke la. I functional group yakho nema alcohols. Ubani? OH. Yabona lento engidubelana ke manje. Yilethandwa umhlaba wonke hayi kodwa mina yabona nabanye ke phela mme ngikhuluma ke ngealcohol ngikhuluma ngale yabona nje longudobela ilento kuthuna yini uethanol uethanol ike mawazi u1818 Smirnoff sakhiwe ilento le lamanzi wabuka nje asukela amanzi kuthuna ampunjwana amanzi ampunjwana mesikhuluma amanzi ampunjwana ilento le oh ngichazile kulabo abanye ukuthi okay siyababona yabo igas yokupheka upetrol banibani angisachaza lokhu uzokuthola elab ngoba kunomngozanyana yabo kunama chemicals anomngozanyana so abakwazi basidayisele wona uyabona ngoba sigcina sesosebenzisa kabi sesilimaza abanye so lokhu nje okunye ukuthola kuphi ema lab noma kuma laboratories noma mhlawumbe ebhedlela kodwa kulezi ndawo nje impela inkampani nenkulu thina ke kubantu akufiki kuthina kalulu lokho ke hayi ukuthi walo uyakwazi ukuya lapha na kule ndawo yabona ispathops yabona noma uya etavern yabona ufike utheke lento le iblack label inalento phakathi kodwa ukuthi concentration yakho njani incane kodwa lapha ngikhona ngikwini ngekwi functional group yakho uyabona sino O no H ngitheni nge functional group functional group is a bond an atom or a group of atoms that give a molecule its chemical properties. So lapha yakuyi atom la kuyini kuyi group yani yama atoms. Ake ngiye number 7. khona ke lento sibiza ngani ngama aldehydes. Buka. Yabona? Luya ya uyini? Uyini we functional group. Yani yama aldehydes. Uyabona ukuthi group ama atoms. Sino carbon no double bond no oxygen no oxygen bese kuba hydrogen lapha ya. Uyabona? So uyabona la ukuthi according to definition njoba bengichaze ekuqaleni ukuthi i functional group uyayithola yini? I bond. Uyayithola yini? I atom uyayithola yini? I group yama atoms. Angisazi sengiqedela ke ngoba awu 9 kahle kahle enoda dishayo nje. Ngizawusula ke la njengamanje bese ngiedela kwamanye awu 2 asho dali. Aga singene ke ku number 8 la khona sinani sinama ketones. Buka lapha. Ama ketones lawo. Nakhona futhi sathola ini i carbonyl carbon. Carbonyl carbon. I group yani ema atoms. Bese siza lapha ku number 9. Carboxylic acids. Functional group bese kuthi la nansi i functional group angisabafaka ngako H la ngibafake ungazigcina usudideka buka i group of atoms u C double bond O O H yabo awu 4 ama atoms lapha lawa awu 2 awu 2 awu 3 awu 2 1 bese kuzoba ke i bond kuma hydrocarbons uyabona so i functional group esikhuluma nge functional group so sikhuluma ngalezi zinto lezi. Kuyenzeka ke bakubuza ukuthi iyona yipi functional group. Bembe kubuza lo mbuzo loyo. Kwamukelekile ukuthi uthi alkene mangathi alkene noma alkene noma alcohols. Kodwa konje lo OH lo ubizwa ngani ngehydroxyl group. Icarbonyl carbon, carbonyl carbon ikhona la. Lana khona sina icarbonyl carbon. Kodwa ngomzodideka kwamukelekile ukuthi carboxylic acid esikhundleni sani se functional group. Mangathi carboxylic acid. Ngiqonda ukuthini? Uyabona amagama lawo ngasemisa ketone, carboxylic acid, alcohols, aldehydes, haloalkanes, alkynes, alkenes, alkenes. Akusiyona ama functional group kunegama lakhona elikhethekile elibizwa ngani ngo homologous series. Ah, homologous series. Uyabona ukucabanga homologous series, vele ucabanga isibongo. Ngiqonda ukuthini? Angithi ngithe ahlukene amani ama organic molecules. Ahluke ngani ngefunctional group. Njengamanje sengithike kuwena asehluke ngo size. Kanjani na? Ikhona iketone enama carbons awu 3. Khona iketone enye enama carbons awu 5, awu 6, awu 7, awu 8, awu 9. Uyabona? Ahluke ngani ngo size? Khona encane, khona enkulu. Shuthi iketone sithi yini? Isibongo. Isibongo sika babo wakho. Bese babo wakho ke ezala wena, ezala umfo wendade wenu noma ama siblings akho. Noma ingane zakini buka angathi ngithe ukithono yini isibongo uthola ukuthi mhlawumbe njoba nizalwa ndawonye nje ninobabo yedwa noma mama yedwa into ehlukile kusikhona izinto ezihlukile vele kodwa khona lento efanayo kunina nonke mhlawumbe ngaba amehlo uthola ukuthi mawumbuka lobonto hawo lamehlo le amehlo kaMazibuko la uyabona. Mawuthi alibuka ikhala, ikhala la kasithole leliyana. Lo sithole mhlawumbe omaziwe endaweni yangakini. Shuthi ke ihomologous series yini?
I series yama members noma umndeni one functional group eyodwa kodwa ohluke ngani ngosayize. Angiphinde yini homologous angelibhali ligama lelungaze ugcina usuzakhele yakhe into oyithandayo. Ngithena yini homologous isibongo uma ngokwamazibuko. Umazibuko uyini? Uyi homologous series. Kwamazibuko kunani kuneyingane. Iyingane ezalwa abazali sinani zinama features omzali noma abazali. Ngenzeka bathatha umama, ngenzeka bathatha ubaba. Kuzoba nekhala lika baba makuthi ke ikhala lika baba impela hayi likhulu. Neyingane azoyizala zoba nani nekhala elikhulu okuyini leyo okuyi functional group. I functional group yakho njani? Iyodwa iyefana. Khona nenye into ebizwayo ekuthiwa yini i general formula. Nayo futhi njani efana for iingane zakuphi zakamazibuko ukhithoni ubani isibongo oyini homologous series usho ukuthi ama homologous series njani ahlukahlukene njengoba izibongo ingefani khona isibongo sakamazibuko khona esakasithole khona esakanxumalo njalo njalo okusho ukuthi umazibuko lo usithole lwa unxumalo lwa uyabona sibahlukanisa kanjalo abantu bakangubani umuntu wakangubani eqala ngazi ke manje bebenesiko noma yayisiko lokuthi lo munwe lo oqala bawunqamula ingane mayisencane mawuhlangana nomuntu endleleni mawuthi asibuke isandla usibuke nje ngephuthi isandla sakhe angazi ukuthi ningadala ukuthi ubuke isandla sakhe ngaphandle ke ya kodwa ke angazi ningabudala lokho uma uthi ubheka umuntu wakho oqala uyabona unqamukile amathuba ukuthi wakangubane lo muntu makhulu ngoba usuyazi ukuthi abantu bangubane banjani banqumani umuntu yini leyo i-functional group yakuphi yakangubane kodwa isibongo sabo homologous series yabani ungubane u-alcohol u-alkyne u-haloalkene uyabona ama general formulas ke uzwabona incwadini yakho khona angeze ukukhuluma ngawo bengilokhuza bengithi ngihalamuzi buka ake sibuke i-diagram lesinikwe yona lapha bo asibuke nje lo A wethu. Uma simbuka lo A wethu lona ngifuna sibheke ilokuzana ihomologous series isibongo sokuthi wakuphi lo wokuqala lokho okwesibili ngifuna sibheke ini i-functional group yakhe futhi kusobheka i-functional group bese sithola isibongo buka u-CH3 lo i-single bond lapha i-single bond la u-CH3 u-CH2 u-CH3 single bond single bond CH i-single bond CH single bond CH3 i-single bond single bond kodwa ke manje hawu isibongo lo wakabani waka halo alkane bo uyabona i halo alkane le nathi functional group halo alkane hawu ake sibone lo bo okay CH3 single bond CH2 single bond CH2 single bond C O kuno H la inkinga ke manje zintathi ibongo einalento le lo C double bond O nangu lo kodwa ke manje unobani uno H la buka lapha nangu lo uno singa la kodwa noma ekhona kodwa nje uyabona ukuthi akusiyena lo kufanele kube khona u C la ukuze sithi wala kufanele kube khona u OH ukuze sithi wakuphi owalapha kodwa manje uyabona ukuthi kunobani C O H indlela abambhale ngayo labanzela wena ukuthi badidise lana lo nalo kuseyinto eyodwa mme ngithi into eyodwa ngikhuluma nge-functional group ngikhuluma nge-structure sonke yabona ngoba uma ubuka ama-carbons akhona la 1 2 3 4 kanti lapha nginamangaki 1 2 3 engikushoyo ukuthi lo engimdwebela wakubuka lo bazale ubaba yedwa bazale umama oyedwa uyayizwa into engishoyo umndeni owodwa kodwa uma ubabuka lapha yabona ukuthi lo mude lo njani mfishane angithi emndenini khona abantu abanomzimba uyabona khona abalaba abasithi izidudla yabona bese kuba khona amalamba adlile ethi umuntu esedlile kube sengathi ungaphinde umphakele futhi bancaneke laba ngomzimba yabona nje mawubona mina ke ngicishe ngingene lapha emakumalamba adlile yabona abefani isibongo salona ubani ke manje ualdehyde ialdehyde len i-functional group yakho ubani yile uyabona usilo uB buka lapho question paper yakho kune triple bond lapha ya ofuse kuyini sekuyi alkyne nangu alkyne isibongo bani ualkyne i-functional group yini i-triple bond bese kuthi uD lapha yana mawumuka i-ketone leya
kunobani kunalo bese kuba no carbon ngala u carbon ngala uyabona u e uyini uyilo ngoba kuno c double bond o no oh uilo bese kuthi u f uno oh buka no oh la no oh la kumehle ukuthi kuno c double bond o kube i carboxylic acid la luya no oh nje bese kuba yini ne alkyne chain lapha yana uyabona isibongo ne functional group ekhaya sifana ngamakhala noma sibade i functional group le isibongo sethu bani uma sibongo ngenze sibonele uyabona sesibonile ke la ukuthi siphethini sekulula wena fanele ukhumbule ini ukhumbule lento le uma ukuthi awuyikhumbuli futhi inkinga yakho yokuqala yini ukukhumbula uyabona bese kuzoba ke khona ukunima lama compounds lawo wanima kanjani kunemthetho yakho na angizungena kuyona angizungena kuyona okwamanje kodwa nje ngizothi halamuzi umthetho wokuqala uthi qala ngani qala ngokuthi uidentify ini iparent chain mawu identify iparent chain awuthi nje ngikwenzele isibonelo sesodwa angizukisho yonke imluguzana imthetho yakho Ake sivele sithathe lo okwamanje ebese ngizosusa lo ngifake uCH3 2 3 4 5 6 7 8 ngizokwenza nje kanje ngalokho engikwenzayo kuzokusiza ukuthi siphendule u 2.11 Okay, I guess confirmeke ukuthi ama carbon atoms alingana. La ngathi yakhumbula ukuthi ngithe ngithe ngizosusa lo bese ngifaka ku H3 nansi ngimfakile lapha. I guess confirmeke ukuthi ama carbon atoms alingana lapha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, uthi ngicheke la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 okay ase u9 ngeke angafuna be u9 ngifuna nje abe u8 mhlawumbe kuzolukhuza lo so ngizoshintshalela ngiyenze u3 la ya bese ke lesekugcineni le carbon lesekugcineni ngiyisuse ngifake bani u hydrogen okay ave sibuke lapha lana lo 1 2 3 4 5 6 7 8 unama carbons awu 8 uzokhumbula ukuthi uma i molecule inama carbons ikakhulukazi alkyne in the case of ama alkanes if i carbon iyodwa sithi meku alkane methane uma e2 ethane e3 propane la mangaki awu 8 futhi ubalo ya u octane ngoba in between ama carbon atoms kunani kuno kuna ma single bonds futhi in manje u octane la bengikhona njalo ngisekutheni ningi
mawunema wenze njalo lokhu simple lapha ya mawunema ke ama organic molecules kakhulukazi ama hydrocarbons ama alcohols ama haloalkanes nama carboxylic acids nakhona kuyangena ama aldehydes ketones khona into engayibalanga ke iyodwa leya functional group ngizoyichaza nje later uma kuthi ithuba liyavela kodwa ngisale ngisho nje ama esters wona kangaka 10 ama esters uwona uzakheke sidingi alcohol ne carboxylic acid kodwa kwamanje angikho lapho ake sibuke la ngoba sinayo futhi nelokhuzana into engivuna silokhuze la ukunema uyabona uma kuthwena nema angithi rule number 1 uthi identify the longest chain la ama carbons mangaki awu 8 mangaki la 1 2 3 4 5 6 7 8 bayalingana manje ama carbon atoms nama hydrogen atoms ayalingana futhi kodwa ke mase sinema into ekanje uyabona njobe lingana la igama lalo ngeli zilifana naloya kodwa ama carbon atoms njani ayalingana ama hydrogen atoms njani ayalingana awuthi ngikonfirm yakhe formula khona lo kuzoba bani u C8 ba hydrogen mangaki 3 6 8 10 12 14 16 18 uyabona asibuke lona 3 6 9 12 15 18 nalo bani u C8 H18 igama lalo yobani u octane uma sekukanjena ke sifanele sisebenze umthetho wani umthetho wokunema ama compounds khona umthetho yakhona cishe la ko 4 5 mina nje ngizothi 1 2 i alkane ke le alkane ichi inokuzana inani ine branch nama branches njengobona isihlahla ngithi isihlahla kunani kune stem la noma i trunk bese kuba nama branches nalana ke mawubuka la uqondile lo change straight la kodwa lo nani unama branches ake sibuke ke lama branches kanjani umthetho oqala uthi identify the longest chain esibiza ngani nge parent chain mawu identifier usuke ufuna in this case ini i chain along a continuous uma ngenza lokho ngizoqala ngithi ngoba ngiyafuna ngithi ngiyacinga 1 2 3 4 okay mme ngiqala la ngicina lapha i chain yami nabani ina 4 okay 1 2 3 mme ngiqala la ngiza la noma ngiza lapha bani 3 hayi ngeke ncane lokho 1 2 3 4 okay mme ngithi bani u 4 1 2 3 4 okay nala ubani u 4 1 2 3 4 5 okay 5 fike bengiza lapha ake ngithi 1 2 3 okay 1 2 3 4 5 oh okay njengamanje u 3 ngiyambona u 4 ngiyambona kuno 5 ngabe kungenzeka ukuthi khona u 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ah futhi ke chain e continuous la na yabantu bangenza nje mina Nawe njani yenza njengoba ngenza Lo ngizomkhetha njengani njenga longest chain yami esoyibiza ngani nge parent chain Iyona ama carbons amangaki awu 5 uma kube bengithanda bengakhetha nale 1 2 3 4 5 akunankinga nakho lokho uma uthanda le uzovela nje ujikise la yabona sekuyi longest chain yakho umthetho wesibili usethi ke Okay fongene kumthetho wesibili. Uyabona labo carbons laba abangangenanga ku chain lesibiza ngeparent chain. Iwona ke ama branches ethu lawo. Nansi uqala ibranch, nansi isibili, nansi isithathu uyabona. Ama branches ke lawo manje. I trunk la ama branches lawo. Awu 3 ama branches asinawo. Uyabona? Bo. U octane lo ya if i molecule form yakho si H18 lo igama lakhe sazolithola kodwa iformula yakhe iyafana uyabona kuyafana buka umthetho ke wesibili usuthini uthi number the parent chain number the longest chain okusho ukuthi nika izinamba noma numberisha le chain le ende such that the branches get the lowest numbers ngendlela ukuthi ama branch fanele ukuthi mawubala athole ini inamba encane zimbili indlela zokuqala la kubala ngiqale ngala ngithi 1 2 3 4 5 Noma ngiqale ngala ngithi 1 2 3 4 5 kodwa ama branches engiwabonayo awu 2 a connected kule carbon eyodi connected lapha ya uma ngiqala ngala le branch lethola bani u 1 I mean jalo thola u 2 carbon number 2
Couple number one, couple number two. Lo uthola bani? U couple number two. Lava uthola bani? U three. Kodwa bengiqala ngala ngithi 1 2 3. Ah. Still kuse u 3 ukushuthi ke indlela e right ukuthi ngiqala ngakuphi? Ngala ngoba lo uzotholani inamba encane. Laba vele bathola iposition efanayo. Yena use decide ukuthi angiqale ngala ngoba ukhona lo. Sengathi 1 lapha, 2, 3, 4, 5. Uyabona? Yeyimi ngimthethe siyalandelaka sithi okay uma kuthi une branch ama branch awuhlobo lolodwa ama branch awuhlobo lolodwa awu3 seso apply ake o prefix u die makuthi mawu2 u try mawu3 u tetra mawu4 so igama seliphelele la kuzoba ubani u try methyl wo methyl la bangithi oh sengishiya ama positions awuthi ke ngimsule lo ngimbhale ngezansi ukuze ngizofaka ama positions fanele kube u2, 3,3 dash tri methyl i parent chain nama carbons amangaki awu5 njobe u5 fike nama single bonds in between methyl pentane igama ke labani lale molecule le buka leli gama leli naleli gama njani alifani kodwa iformula injani iyafana lezi zinto siyibiza ngani siyibiza ngama isomers lo uyi isomer kalo kanti nalo uyi isomer kalo what is an isomer or isomers are molecules with the same molecular formula but different structural formulas lo nalo abefani ngoku structure sakhona lo nama branch lo kanama branch so ke laba sesibabiza ngalo uhlobo lama isomer esithi yini ama chain isomers kwi chain isomer uthola ukuthi omunye uyi chain straight omunye nama branches as long as be fitha lento le description ukuthi molecular formula enjani ayifane bayini bangama isomers ngizama ukusho ukuthi ama isomers ahlukahlukene khona ama isomers esithi ama chain isomers kube khona ama isomers esithi ama functional isomers mina ngikhuluma ngama functional isomers ngikhuluma ngani ngikhuluma ngama isomers uthola ukuthi ama functional groups awifani kodwa i molecular formula injani iyifana isibonelo nje sawo ama ketones kanye nama aldehydes ketones nama aldehydes ama functional isomers lawo angathi ama aldehydes enye functional group ama ketones enye functional group enye futhi amanye ama isomers angama functional ama carboxylic acids nama esters as long as i molecular formula ifana kodwa kuyi ester enye kwi carboxylic acid leyo nto yini ama functional isomers bese kuzoba khona ama positional isomers positional ayi ku simple uyabona nje uma sino no BR la kwesinye structure u BR mhlamba bela la ngithi yabona ukuthi uku number 3 la mhlamba bela ku number 4 sengama position ama position angafani lawo njengoba engafani ama position angisijibanga ngale sinye structure u B u BR la ngizama ngiyangichachaza nje ume la futhi la kuzobani u3 bromo octane ume la kuzoba 4 bromo octane iposition ka BR njani ayifani noma ngabe kuthola u methyl no methyl ngaba la aphinda be lapha kuzoba ekushuzo 3 methyl octane noma 4 methyl octane sekuyini leyo ama positional isomers njani ayifani position ye branch noma a functional group in this case kunombuzo lapha ku 2.1.2 uyakhumbula ngethi ukuthi sengichazile ku 2.1 ukuthi ngithene ina ama isomers la ngikade ngochaza la ku 2.1.2 bathi write down the type of isomers chain or functional or positional identified in question 2.1.1 bathela pa 2.1.1 write down the letters that represent two organic compounds that are isomers of each other ake sibukeke lapha bathi sibheke ama isomer lapha ya ku A sino BR lapha ya ama carbons akho na 1 2 3 4 5 6 7 8 awu 8 bese kuzoba no BR
lapha ku B sine alkyne ama carbons akho ana 2 4 6 aw 7 bese sizoba ku C bese sizoba nani sizoba nalento le ebizwa ngani nge aldehyde ku C u C uyi aldehyde u D uyi ketone u E uyi carboxylic acid u F uyini uyi alcohol angithi sengishilo ngathi kuwena i ketone nama aldehyde bayini bangama functional isomers ake sibuke ukuthi molecular formula yabo injani u C no D u C ama carbons akhona ake ngisule la ngoze ngizoyibhala phansi lento uyibone usi lapha ya ama carbons akhona a 1 2 3 4 sino C4 no hydrogen bangaki o hydrogen ba 3 2 4 7 H7 ake sithi nje H8 O uyabona ake sibukeke u D yena u D sewalo u C u D yena u C 1 2 3 4 C4 o H bangaki 3 6 8 H8 no oxygen oyedwa ha zakhala bu i molecular formula injani iyafana o carbon ba 4 carbon ba 4 HO 8 HO 8 no oxygen oyedwa bangama isomers bani u C no D u 2.11 u 2.1.1 loyo u C no D bayini bangama isomers anjani buka uyabona ukuthi aldehyde u C iketone lokuza no D uyabona ukuthi ibonga ifana kodwa kufana ini kufana imolecular formula bangama isomers anjani ama functional isomers lawo u 2.1.2 busho njalo ke iyansa khona ubani functional isomers lento yenzeka kanjani iyibonga ifani uma sibuka nosithola kodwa uthola ukuthi nje kune hey kunengane eyifanayo ayifa uthola ukuthi nje iresemblance yakhona hey ithi nje ncimishi kodwa lezi ngane izibongo enjani engefani ama functional isomers ke lawo uzudideka ukuthi kanjani manje ngoba phela sinayo usibani bani ekhaya lo ufana ncimishi naye ake sidluleke siye ku 2.1.3